Nataka nikumaliza kusema ya kwamba baba umekuwa mwiji. Mungu anajua. Matthew chapter 5. Blessed are peacemakers because they will see God.